ngo habayeho igisagara carimwo abantu bakeya ngo abo bantu bari bibereyeho batekanye ngo basangira akabisi nagahiye ariko rero gawa mayinka umunsi umwe ibintu birahinduka bategwa n'umwami ngo mwami yari inkazi yarahambaye cyane ico gisagara cyose acara cigarurira ba bantu bari mu ico gisagara abagira baja yeye umuntu afashe igihugu canke agafata igisagara ashika ashinga amategeko yiwe ayutegiriye ko wewe kabaka kubanye umwami rero washitse aho hantu acagira ati iki gisagara ntegerezo kugisentira cyose ati ntegerezo kugira uruzitiro rukomeye cyane ata muntu numwe ashobora gusohoka canke ashobora kwinjira umwami ngo yarahambaye cyane ngo yarakaze cyane aracubakira n'ibintu bikomeye cyane n'ibintu bihambaye ngira ngo ku marembo yashiraho za muzinga usanga yari afise bya bikoho bimwe bikomakomeye cyane n'amaradare ati hamwe hogira umuntu yihenda akaza kungwanya muri ubu bwami bwanje no mukorerako kuvuga ngo ahantu hose yaciye hestara maradari amanti misira kubitako ati aha uzokwihenda nahazo bari ku birometero ijana nzomutibura atajewe narironkeye ubwami aba bantu nzobatwara mpaka utazokwemera kugendera kubyo nzoba ndamubwiye uyo zomumena umutwe uwo mwami ndasubiyemo ngo yarakaze gose ngo yarahambaye abantu rero muri ico gisagara baratuna buratondera baririrende bimwe byo kwiryohera byaraheze basigara mu mubabaro gusa bamwe bakiyumvira bati mbega basha ikintu kizodukura k'uyu mwami yaduteye igisagara cacu akacigarurira kizobigiki rero wa mpayinka hari danje hari kugwembe gwembe nka rumwe gwamwa yona uwaduze umutwe yacahonyora abandi bose bagaca bahundagara bagatinya ntawasubira no kurukura mu kanwa umwami rero aja ngaha aragira ati aha aba ntawuzobankura mu ntoki narabafashe narabifatiye nka supagulo ya umwami umengo ndamubona abasha yavuvye ntawamuziyogorana murumva yari akomeye yari umuntu afise ibigwanisho bihambaye ibiraba hanze n'ibiraba indani mw'ico gisagara ntawamutera avuye inyuma kandi ntawamutera avuye n'indani abantu rero barihebura eka baba baja nyene barabona yuko kazoza kabo atari keza katameze neza kubera ugutwaza igitugu k'uwo mwami ariko rero gawa mpaye inka aka kantu karakomeye mukumvirize ngo mwico gisagara ngo haboneka umuntu w'umworo w'umunyabwenge mana yanje murumva ibintu umuntu w'umworo aba ari munsi y'umukene umworo murumva yuko kabisa aba ari umuntu yakubititse mugabo ngo naho yari yarakubititse yari tete ngo yari umunyabwenge voila ngo mw'ico gisagara haboneka umworo w'umunyabwenge aka kantu mukumve neza ngo uwo mworo rero acarokoza ico gisagara ubwenge bwiwe basha ngo kubera ubwo bwenge bwiwe aromora wa mwami aromoka naho yari afise ibigwanisho vya rutura babantu bagarutse umunezero wa mayinka baranezerwa basubira gusangira kajumbu basubira gusangira kabisi nagahiye Bati twari twarageseye basha. Mana yanje, mana yanje. Umengo ndababona bariko bari hapore. Batumwamara hasitwe tubonye aratuvuye ko. Yari yaradufashe nabi. Yari yaratugize imbata none. Aratuvuye ko. Ingorane yaciha ba rero. Mwumva ikintu gikunda kononera abantu. Iyo bagaruje umunezero abantu akunda kwibagira umviriza rero ngo yamara ngo ba bantu baca batangura kwibagira wa mworo yabagaruriza wa munezero akoresheje bwa bwenge bwiwe imana iturinde kwibagira cyane gira amahoro rero we wumvise inkuru sinzi ubuzimu bayemwo uranunga kuko sinoja ngaho munemeza abantu ngubayeho nabi ukubayeho niwe ukunzi mbega ubayeho uko bategerezwa kubaho voilà hari hababayeho mu munezero nababayeho mu macungu umwami rero w'inkazi umwami hambaye reka tumugereranye n'ivyo bintu byose bikubuza umunezero bikubuza umwidegemvyo bikubuza kunezerwa bikubuza kubaho nkuko wategerezwa kubaho ivyo bintu byose canke abantu bakurenganya ugasanga nuvise n'ijambo ushobora kuvuga ukarenganywa ugahora ugasubira ukarenganywa uvugirehe bo ivyo sino bitebako wewe nyene wewe urazi ingene ubayeho urazi kangahe wimyoza ku munsi ngo wehe binavyo basha wehe ndabira wehe raba eraba ndabira nibi navyo raba matara racitse ndaraza cyangwa ikogwa mana yanje raba ndamuze ndagazukari kubuyi ngiye ku isoko ofisi ibihumbi bitanu ni mu ndabira ibintu nje nsumye mana yanje maze iminsi itatu nonde y'igitoro none nta n'ibitiro zitatu ndose none umugore n'abana ndabahiga basha mana yanje nari mfise urubanza ruguru muri ino wikende none igitoro nzokivana he mana yanje aha narindiye bisi ndahebura ndahagarara none ndiko ndahatera ijambe aba rero bavuga ibigaba mayinka baba arabakongomani bahariya ikavimvira amakuru ikavimvira mwebwe mwari bwayumvega wa mayinka abantu bikavimvira rero babona matari bujumbura mweka batabandi bo bayeho mu munezero ntagere basha bakabona imodokari zicana cana ko bati he basha abandi bo bayeho mu munezero bati kanatsinda perezida wabo yavuze ngo bibereyeho mu munezero batabandi bo bo basha bati twebwe abanyakavimvira turakubitise sino kubesha nagasukari akaye twarakibagiye uri muri dusha amazi ukaza wumva aracitse cyangwa ntiyirigwe naho ubutanguye kuraba amakuru kuri televiziyo amatara ngo kwi agiye aho ntiugishika telefone niwe ari bwasharice bati twebwe abatandatse abo ngaho ikavimvira turagotse ati basha ubu nta n'amata tukidandaza ubu tudandariza gusesa bati wo yabika gute utagira umuyaga nkuba usanga yapfiriye muri firiko bati twebwe abanyakavimvira dufise ingorane nyinshi aho rero ikavimvira harinze hagira umuntu yumva bariko baridoga n'izo ngorane basha aho barinze bamubona canke bamwumva abayigorewe kabisa abanyakavimvira rero ubu bwanwa bwarafutse umunwa ubu barumiwe abanyakavimvira bati twaremeye ego twaremeye kabisa basha uganiye n'umunyakavimvira gabasha urababara cyane kabisa. Umunyakavimvira arashobora kuva muri karitie agiye kwiyoga mu yindi karitie, aho rero atomba agasanga hari amazi aragira ati ashi. Abanyakavimvira baragowe n'umutwe uravyimba. Ahubwo mwebwe amakuru y'ikavimvira ntayo mwari muzi. Asha ndahebuye kabisa. Ko rero ijambo ry'Imana ntiribesha. Ijambo ry'Imana riravuga riti nta kintu gishasha kiriho munsi y'izuba. Nimba abanyakavimvira mpije kubabwira bo bariko baraca mu ngorane kanaka, biyumvira yuko izo ngorane ari nshasha. Oya, abandi bantu mpejeje kubabwira umwami yari yaragiye akabagira baja hamwe batakura n'ijambo mu kanwa, bari baramerewe nabi, baza barasisiye. Erega iyo nkuru iri muri Bibiliya wampaye inka iri mu musiguzi igice cy'icyenda ku murongo w'14, iyo nkuru murayisomera. Uwo mwami yarabateye abagirira nabi, abagira ibyo ashaka byose, baramererwa nabi, barababara, barabona yuko ataha ubutabazi bwabo buzova na hamwe, kuko kumbure barabona yuko uwo mwami akomeye cyane, batomushobora no kumushobora kubera ibigwanisho yari afise. Murumva yuko icyo gisagara yari yaracubakiye, yarakizitira n'ibikoresho bikomeye. Murumva namwe. Ariko ngo muri icyo gisagara nyene indani, ni ukuvuga ngo umwami yari azi ko yabahejeje, aciye mu mategeko, yari yarakoze amategeko abahasha, yari yaraguze ibigwanisho bihambaye, ati none ngaha jewe ikizonkura ngaha ni iki, aba bantu nzobayobora gushika ku muhero w'isi. Uwo mwami yirukanywe n'umuntu asanzwe cyane, umuntu w'umworo mugabo ari mwico gisagara nyene. Imana igomba kurokora abantu, nikoresha abantu b'ibihangange babandi dusanzwe tuzi cyane twumva, ikoresha wa muntu aciye bugufi, abantu bose bagira bati no, ibintu bishoboka, ibintu byagenze gute, ibintu nibibaho, naho byari bwakaboneke, ahubwo ntidutahura ibintu. Vwara, icyo nicyo cyitwa igitangaza cy'Imana. Abantu baragira bati haleluya amina, Imana iraturokoye. None ibyo bikozwe n'umuntu yari asanzwe akomeye cyane, ari umutunzi, umuntu reka mvuge mu biboneka mu byo dusanzwe tuzi, umuntu agenda yakaye muri vewiti indikora kuri vora, umuntu w'igihangange bose bumva bagatinya bagahundagara, umuntu w'umujenerali akomeye. Ahantu hari aha naho rambona ingene generali Adolf ahashitse, ingene abantu baca batangura kwikuma bakikuma bakikuma bakamurabira hirya cyane. Umuntu nk'uyo rero akoze ikintu gihambaye, murumva yuko abantu baguma bavuga bati ujya twareta umuzi, ujya ridanje, ujya ujya n'igikoko, ujya ntawo mukora ko mtama, ujya n'intare. Murabe Dawidi kuri Goliyati, agahungu katagira n'intuzenya n'ikamba mbiri hariya kapfuye hariya ku ntama hariya, ikigatanya Goliyati kagikubita hasi. Murabe Gideyoni, umuntu yari yibereye hariya ariko arakubita ingano hariya, inyegeje. Imana aba ari wikoresha kugira ngo igwanye Abamidiyani. Nawe biheruka kuba muri Senegal, umuntu w'umupfungwa apfuye muri pirizo acitse abaperezida, mbega bashizyo n'ibiki. Uko ni ko Imana yihesha icubahiro. Imana ishyira hejuru abaciye bugufi, igakorora igacisha bugufi abishyira hejuru. Nuko bimeze. kandi ntangorane nimwe itagira inyishu. Oya, niyo twavuga ngo ibintu byaraturengeye, byarabuze umuti, ngo ntago bishobora, oya, tuba twihenze. Ahubwo tuvuga duti, oya, nta bwenge tugira bwo kubitorera inyishu, nta bwenge dufise, turimbura bwenge, voilà, icukura ubwenge nacho. Ijambo ry'Imana riravuga riti, niyo hagira muri mwebwe, ubona adafise ubwenge, jewe uhoraho, ni asilase ndamukonfirimye narusabe ndabumuha kandi mani gwayo ubwenge ni guha ubwenge isondetse oya iguha ubwenge bukwiye ntigusondeka vraiment ni guha igice cy'ubwenge iguha ubwenge bukwiye voilà aba banyakavimvira rero nariko ndababwira mu bibazo wo barimwo ntibo kwihebura nta na rimwe Imana ireka ngo ibibazo bibe itazi yuko hari inyishu. Inyishu rero ishobora kuza mugabikaza mu buryo buciye bugufi kumbura ntibabimenye yuko ari inyishu. Kubera kubura bwa bwenge jeno hantu abanyakavimvira ko guhera no munsi bosaba Imana ubwenge. Murumva yuko badakeneye amabombe cyangwa ibigwanisho bimwe ruhanyu ho nyanganda cyo kugwanya uwo mwana bakeneye ubwenge gusa ngaha muri kino gisomwa Bibiliya ntitubwira ubwenge uwo mworo yakoresheje mugabo ikivuga iti ngo maze ndavuga nti ubwenge buruta inkomezi mu gice cy'icyenda ku murongo w'17 igasubira ikavuga iti amajambo y'umunyabwenge avuzwe buhoro yumvirizwa kurusha gusemerera kumuntu w'iremezo gibipfu ngo kandi ubwenge buruta ibigwanisho by'intambara ariko ngo umunyabyaha umwe adabadanganya ibyiza byinshi mwumva abanyakavimvira hagati y'ugusaba Imana ibigwanisho by'intambara no kuyisaba ubwenge mwumva bo yisaba ikiga wa mayinka ico nikibazo ndababacice mu gusozera uno munsi twiga ijambo ry'Imana rikomeye cyane reka dusozerere kuri ino jambo mu gitabo cy'imigani igice cya 21 ku murongo wa 22 haravuga ngo umunyabwenge yurira inzitiro z'igisagara cy'abahizi agasangangura ibikomeye bari bizigiye iryo ni jambo ry'Imana bemuvuga muti dushimira Imana voilà rero hari n'ibintu byinshi twibagira basokuru bari baravuze mugabo ubu turavyirengagiza basokuru bari baravuze ngo ubwenge canke ubwitonzi bucisha inka ku kiraro voilà gucisha inka ku kiraro ni ibintu bisanzwe bigoye mugabo ufise ubwenge ufise ubwitonzi urayicisha ukiraro bisigura ko ufise ubwenge ikintu naho kiba cyari kigoye gute urakijengajenga mpaka ukagitorera umuti umva umunyabwenge ari uruzitiro agasambagura akabwanjagura ibintu abantu bigize barambo bakoresha mu kugwana urumva uyurira inzitiro z'ibisagara by'abahizi agasangangura ibigwanisho bikomeye bari bizigiye voilà umunyabwenge rero arashobora gusambagura ibigwanisho amamisire abantu babahambazi bari bafise bari bizeye voilà kino gihe rero abanyakavimvira ntibakeneye ibigwanisho bihambaye amamisire amabombe nucléaire oya babikoresheje bohava basanga bihenze bakeneye ubwenge voilà bakeneye ubwenge wa mayinka bo musengera abanyakavimvira rero kugira ngo Imana ibahe ubutabazi barabe yuko bova mu bibazo barimwo kugira ngo bagaruze umunezero satani yabanyaze Imana nibahezagire natwe Imana nize kwa rugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishoro ry'Abarundi bose turamuhaye kazi.